Richo biro negi Yewe ye mondo ibi kawono Nyasa chato longi Bade bendo yeye mondo konyi Gima pini mitni Uchilno minu lorna oko nyatiwa Richo biro negi Yewe ye yesu tolongi Richo biro negi Yewe ye mondo ibi kawono Nyasa chato longi Bade bendo yeye mondo konyi Gima pini mitni Tuchilno minu lorna oko nyatiwa Richo biro negi Yewe ye yesu tolongi Mano kaka wan mabor nyatiwa Yawa wan mabor gingima Richo eno mi polo obawa Kawe yesu nyatiwa Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu mamana Kaponi ngima richo toneko Manu kaka wan mabon nyatiwa Yawa wan mabon gingima Richo endo mipolo obawa Kawe yesu wawana Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu nyatiwa Kaponi ngima richo toneko Richo biro negi Kapo diero gige pini Tangi po kawano Yesu podo chunka kaja gachwa Weche pinto twewa Tomano kakawan marat nyatiwa Richo biro teki Yeido gikawano Yesu longi Richo biro negi Kapo diero gige pini Tangi mo kawano Yesu podo chuka kajagachwa Weche pinyo twewa Tomano kakawan maranya tiwa Richo biro teki Yeido kawano Yesu longi Mano kakawan maranya tiwa Yawa wan mabon gingima Richo eno mipolo obawa Kawe yesu wasebna Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu babana Kaponi ngima richo toneko Manu kaka wan maranya tiwa Yawa wan mabon gingima Richo eno mipolo obawa Kawe yesu wasebna Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu babana Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu mamana Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu nyatiwa Kaponi ngima richo toneko Manu kaka wan maranyatiwa Yaya wan mabon gingima Richo eno mipolo obawa Kawe yesu wasebna Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu mamawa Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu wasebna Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu wawana Kaponi ngima richo toneko Kawe yesu jalemo Kaponi ngima richo toneko Mapini wadanano Adiera pindi ketu na kine Otamalamu rupi sayo Mundo chima yuna edala Mapini wadanano Yera pini ketu na kide Watamala murut nisari Mundo chima yula etala Wale muru wale muru Kadira nyitinda wale muru Okwanya kwa onge yesu Okwanya kedwa Wale muru wale muru Kadira nyitinda wale muru onge Yesu kompanya kedwa. Richo pini yenu tiekwa, adiera richo pini yenu ngadwe nalo. Waka uru misike wawa ikre uru pinywa ni orufo. Richo pini yenu tiekwa, adiera richo pini yenu ngadwe nalo. Waka uru misike wawa ikre uru pinywa ni orufo. Wale muru gadira nyipinga wale muru. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Wale muru gadira nyitiwa wale muru. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kendwa. Tile wakombo timo mabera puya nono watimu manaricho. Makpadwa yae Yesu ki wapodye pini maricho. Tile wakombo watimu mabera puya nono watimu manaricho. Makpadwa yae Yesu ki wapodye pini maricho. Wale muru gadira nyitiwa wale muru. Opanyal kawa onge Yesu opanyal kema. Wale muru gadira nyitiwa wale muru. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Wale muru gadira nyitiwa wale muru. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Wale muru gadira nyitiwa wale muru. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Opanyal kwa onge Yesu, opanyal kedwa. Anagombo Yerusalem, anagombo dalanyasai. Yawa pinywani, anena oruma, mikoto eno bowa. Yawa tanu mwani bema njima, mikoto eno bowa. Yawa tanu mwani bema njima. Anagombo Yerusalem, anagombo dalanyasai. Yawa pinywani, anena oruma, mikoto eno bowa. Ya watalu mwani bema njima, gikoto eno powa. Ya watalu mwani bema njima, moche mampimbiro gali, gigo mampimbiro witi. Kambi mwani mwani minisani, refi yoka tolo poniti. Kambi mwani mwani minisani, refi yoka tolo poniti. Moche mampimbiro gali, jingo mampimbiro witi. Kaungi mbandi mwane minyesani, refi yoka tolo ponitie. Kaungi mbandi mwane minyesaya, refi yoka tolo ponitie. Aneno kide orumbo, jonyo saipoga galore. Yawa ndiko nyiso wadira chuto, dongono poni dono. Yawa tango ni resmi mani, dongono poni dono. Yawa tango ni resmi mani. Aneno kide orumbo, jonyo saipoga galore. Yawa ndiko nyiso wadira chuto, dongono poni nono. Yawa tango mwani resmi mani, dongono poni nono. Yawa tango mwani resmi mani, moche mampin biro gali, gigo mampin biro witi. kaonge mani honge mine saye Refio katola ponitie Kaonge mani honge mine saye Refio katola ponitie Oche mampimbira ogali Igo mampimbira wipi Kaonge mani honge mine saye Refio katola ponitie Kaonge mani, kaonge mani Refio katola ponitie Oche mampimbira ogali Igo mampimbira wipi Kaonge mani honge mine saye Refio katola ponitie Kaonge mani honge mine saye Refio katola ponitie Kaonge mani, kaonge mani Refio katola ponitie Kaonge mani, kaonge mani Refio katola ponitie
Baba bironi Yesu wenongoi Parandalo duto achal koi Yesu na boda Paraseche duto aben mami Baba bironi Yesu wenongoi Parandalo duto achal koi Yesu na boda Paraseche duto aben mami Baba para seche duto aben mari Yesu para ndalo duto achanchula Gima pini holowa waneno chango kepinka Baba para seche duto aben mari Yesu para ndalo duto wachal kori Gima pini oholowa Kendo honyo sorindewa Wayuwa murune Yesu Emunyalo reswa emasipi Wayuwa muruna sana Emunyalo reswa emasipi Richo pini oholowa Kendo honyo sorindewa Wayuwa murune Yesu Emunyalo reswa emasipi Wayuwa muruna sana Emunyalo reswa echanropi Yesu
emunyala laswa emasitpi waywa guru
maisara
emunyala reswa emasitpi richa peni oholawa kendo onyoso ringrewa waywa guru ne yesu emunyala tonde magjasigu waywa guru maisara Emunyalo reswa, emasitpi, richo pini, oholowa, kendo onyoso ringrewa, waywa guru ne yesu. Emunyalo reswa, emaslopi, waywa guru na sana. Emunyalo reswa, emasitpi, bobo parwa. Parwa seche duto waben magi Yesu parwa Parwa seche duto wachal kodi Kawa kaka ya nyasaye itino malo Moche pinito nyalo ywaya matamalami Tona kogi mor nalo duto kabedo buti Kawa kaka ya nyasaye itino malo Moche pinito nyalo ywaya matamalami Tona kogi mor nalo duto kabedo buti Tona kogi mor nalo duto kabedo buti Yangi mama pini rumo Ankama kida podi Oye makaya enya sacha Mona tinye nyingi malo Yangi mama pini rumo Ankama kida podi Ye makaya enya sacha Mona tinye nyingi malo Inyengi mana ndalo duto kapona gima Yua ya irichu ya jawara ichiki woda Tona bima mor pile pile kabedo kodi Inyengi mana ndalo duto kapona gima Yua ya irichu ya jawara Ichiki woda Tona bin mamor Pile pile Kabedo kodi Tona bin mamor Pile pile Kabedo kodi Ingi mama Pini umo Ankama kida poli Yawaye makaya Enya sacha Monda tinge nyingi malo Madena ngi mama Pini rumo Ankama kida poli Toye makaya Enya sacha Monda tinge nyingi malo Kale nyasachi ndalo duto kapodi ngima Ye omot kodi e pinkae motimo mundo Eno menyile ndalo duto notele pile Kale nyasachi ndalo duto kapodi ngima Ye omot kodi E pinkaye motimo mundo Eno menile ndalo duto noteli pile Eno menile ndalo duto noteli pile Yangi mama pini rumo Ankama kida podi Yawaye makaya enya sacha Mona tinge nyingi malo Ongi mama pini rumo Ankama ki dafodi
Omiyo
ye makaya enye sacha Monda tinye nyingi malo
Ya
wangi mama pini rumo Anka maki dafodi
Jesu
ye makaya enye sacha Monda tinye nyingi malo
Oh
ye makaya enye sacha Monda tinye nyingi malo Ayo ngeyo
dewange
adiera dewange
dewange
nino patimo richo
dewange miricho dikeloto
dewange
nupogo wagimoga
dewange
niwano beni chango
dewange nino patimo richo
dewange miricho dikeloto
dewange nupogo wagimoga
dewange niwano beni chango
Dewange ni nopati mwuricho
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange ni nopati mwuricho
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange ni nopati mwuricho
Dewange ni ngima pini kalo
Dewange ni mwendo pini omo
Dewange ni mocha pini kalo
Dewange ni okwa gendo kongi
Dewange ni ngima pini kalo
Dewange ni mwendo pini omo
Dewange ni mocha pini kalo
Dewange ni okwa gendo kongi Ayo angongeyo
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange nino patimo richo
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange nino patimo richo
Dewange ni rwanga endo sandi Mwanda wan ki kwa sikericho
Dewange ni yesu chorichawa
Dewange ni newa timukinda
Dewange ni rwanga endo sandi
Mwanda wan ki kwa sikericho
Dewange ni yesu chorichawa
Dewange ni newa timukinda
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange nino patimo richo
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange nino patimo richo
Ayo angongeyo
Dewange
Adiana dewange
Dewange nino patimo richo
Ayo angongeyo
Dewange
Nipindwa dewange
Dewange nino patimo richo
Ya ye dano
Dake pare warok mari Warok nino
Neno cherore mroma yesu
Mondo il majaricho
Sheni yukadakie
Yerusalem
Mondo il majaricho
Sheni yukadakie Yerusalem
Penjora
Ya yeah, dano yeah,
Mare warok mari warok nino neno chero lembro da Yesu mondo in majaricho chenge yur kadakye Yerusalem mondo in majaricho chenge yur kadakye Yerusalem we will nango we will gire mono we will nango we will giwarwok ni apenjora Dano weyo ngima mochwele Wit wil chomiyo Dano dhie toto oneno Mano emomiyo Richo podo chweyo chundano Wit wil chomiyo Dano opar kumano gole Wit wil chomiyo Dano neno nipinyo siko We will nango, we will gire mono, we will nango, we will giwarok ni apenjora. Mano emomiyo, dano weyo ngima mochere, wit wil tomiyo, dano dhie toto oneno. Mano emomiyo, richo podo chweyo chundano Wit wil tomiyo, dano opar kumano gole Wit wil tomiyo, dano neno nipinyo siko We will nango, we will gire mani We will nango Warwok ni apenjora E dalo mane maisha no lokori Dake pare malongo Kama Yesu neno golie Bende chunigombo Mwande dikode kodogo yawa Dake pare malongo We will gigimba ninango We will nango We will gigimba ni We will nango Apenjora E dalo mane Maicha no lokori E dalo mane Maicha no wericho Daki pare malongo Kama Yesu neno golie Dende chunigomo Mwande dikode kodogo Daki pare malongo We will gingima ni We will nango We will gingima ni We will nango We will giwarok ni We will nango We will gingima ni We will nango We will give our money, apenjora.